Ahakoa, kei te māo haere, te marangai ki roto o Whakatane me te Waiariki, he raru nui kua mahui iho, hei whakatikatika mā te tangata.
He māku, he hauku nā toinga mai o ngā taputapu o ēnei kāinga I mau I te Waipuke, I nā kiki ana nā rori o Whakatane I te paru.
They're out there at the moment trying to clean up all the mess on the street, all the drift logs and stuff, but yeah, that's what the sound means anyway.
I nā pō tonu rā I karawhiuwhiu te ā Whakatane I te marangai, ko te hua I te ata, he puke ngahoro. He wā wā ki Taiapa, o tira he Waipuke whare.
We're looking just above the headlights there, going onto the bonnet. So yeah, as you can see, it was quite high then.
Kua māku katoa nā rawa o te whare, kua tūkino tia nā mārakai, nā kua whai kāinga hau te tūnanei.
Probably about all we can do is just try and clean up before the next rain comes. So.
I te kotahi wiki I nanahi nei ko te rā tuarua kua Waipuke katoa tia Whakatane, ko inei te wāhi whakaruruhau mō rātau e noho kāina kore ana.
About 100 people, yeah. People that got evacuated last night. Oh, yeah, nice and warm. But like staying out of Maraia, you know.
He rohe kua waia ki te noho pēnei I roto I nā Waipuke o nā tau kua pahure. Aha kua tērā he kōrero, he kāinga paiake tēnei ki tō rātau ake. Rā paira tāwhai, te karere.